gone.
Shashi futhi manje sesibona leshashana ukuthi amehlo athen jo ke lapha na uNdlonzi ukuthi kahle kahle uNdlonzi wenzani uyahamba noma uyahlala na sembona ufuna uJulius Malema muzifaka izifaka lapha na emgwexa umbuyisene uNdlonzi lo uzemva kumakoti kambuyisene uNdlonzi elike ipost ekhuluma ngoflo Shivambu ne MK okanye nje ekhuluma nge MK ipost yakhe lapha na uFloyd sambona lapha uJulius Malema ukuthi lonto ayimphathanga kahle futhi lonto uyithathe as ihint yokuthi shuthe phela nombuyisene uNdlonzi uyahamba mhlambe naye uya ka MK kwanaye uma umuntu oclose njengomagodi wakho ekwazi ukuthi alike ipost iopposition should now usendleleni. Okay, singenza ukuthi abantu banotice lothi ungekubede sibona lapha uFloyd Shivambu evoucher okanye ekhulumela uNomzana uJacob Zuma. Abantu bathi oh sikacaca manje ukuthi lento kade yaplan. Kodwa recently uDlozi ekhuluma noNomzana uJacob Zuma ekhuluma ngeMK ubizi MK njengento ezokhoza iconfusion. Esho nokusho ukuthi uZuma usemdala kakhulu, confuse abantu kwayena. Sengenza ukuthi asibuke le nkulumo lena. Akuyona inkulumo esiyophinde futhi sibuyele kuyona uma kwenzeka ukuthi uNdlonzi ajoyine iMK. Esho nokusho lapha uNdlozi ukuthi MK uzodala iconfusion.
Ngiyayibona MK yakhe idima bo. That is a lot of confusion. Because ringing the shooting MK yetsa. MK ilidwa ke motho a ring yena ke member ya ANC. Now that confusion ya old age. Ijwalo confusion ya old age. Motho ri ke ANC maru leader MK. Wa bona hore he's going to bring the same confusion of their internal future of economic freedom in our lifetime.